Nā heita te toi hau hau o Te Māngai Pāho, me whai huarahi hau ngā kai waihanga hōtaka reo Māori e whai ai te hunga mātaki. Nā tākuta Eruera Prendergast-Tarena tēnei whāki atu kia Irena Smith I tō rāua haerenga ki tētahi teihana reo wēra me te tira reo o te minita whakawhanaketanga Māori.
Kei te whai a Eruera Prendergast-Tarena I ētahi mātauranga hou, ai ka we atu ki roto I te tūranga heamana mo Te Māngai Pāho.
Te nui o te rangatahi, kei te aro ki ngā kaupapa a ipurangi nei, me tā rātou whai I tērā hunga. Nā reira kei te whakapāho I te nuinga o ngā mahi I runga I te ipurangi, nā reira ka ki te era āhuatanga kei te pakari haere ki konei.
He me mai ia o te tiro reo Māori e te tiro ana ki ngā momo rautaki reo a Airani me wera. Ko te pāka whakaata reo taketake, kei te whai wāhi nui I roto I te mahi whakarata I te iwi whānui ki ngā reo ake o te motu.
Koera te take mato o te Māngai Pāho, ka kauhi tō tātou reo, a ko pēhea, kīhea, ko te pātai nui, a ngā taukei te heke mai, ka pēhea tā tātou kawi, tō tātou reo ki te ao hangarau, ki te ao tātou rangatahi, ki te ao apopo.
E ai ki ngā kaiwhakahaere o te teihana S4C I wera, nā te whakahautanga o ngā hangarau, he tokoiti ake ngā kaimahi, ā kei te mahi tahi rātou me ngā kamupene hanga hōtaka.
We knew from a number of these companies would want a particular series for the next 3 years. So why not buy it up front, agree the price and give them the stability of, that they can employ people for 3 years.
Pērā ki ngā teihana pāka whakātei te wā kāinga kua heke haere te hunga e mātaki pāka whakāta ana, engari kua piki ake te hunga kei te mā taketaki I runga I a rātou taputapu. Nā kona, ko te rautaki matua a S4C, kia pāho atu a rātou hōtaka e ngā wā katoa me ngā wāhi katoa e hiahia tiana te tangata.
It's really important to make everything relevant.
He ao huri huri, nā reira ka pēhā tā tātou waihanga I tētahi rautaki hau mō ngā te kautau, rua te kautau, kei te hike mai.
Ko te whakaaro nui anō, he wahanga tō te pāka whakāta ki te whakaora I te reo, engari e hara I ai te kai whakaako, he kai whakamana ki.
Whā te kautau, te hunga nei e whai I tīnei huarahi, nā reira kāre kore he akoranga anō, he hua anō ka puta, tā tātou tūhono ki hēnei iwi, me te whai a rātou huarahi, me te kite anō, heahanga piki, heahanga heke.
E ki ana te kōrero, inā ka paitomana ki ngā hiahia a te tangata, ka hoki mai ia ki tō te pūkai ai. E pai ngā nōhu ki kei roto, mō te reo. Atu I wera, Irena Smith, te Karere.